Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami ayikholana Mbuso wami awukholana Ilondoloze Zuhambe nami Dawo yami ayikholana Mbuso wami awukholana Ilondoloze Yerusalema, ikayalami